kanu pa o Waipio. Waina vai e hanai mai ka honua. I laila ho I au e ike ai. I nā vai mahana o hakalaua me hi I lawe. He aloha, he aloha, kaina o umi aliloha. He aloha, waipi o Paeaea. Ai kanu pa o Waipio, waina vai e hanai mai ka honua. I laila ho I au e ike ai, I nā vai mahana o hakalaua me hi I lawe. He aloha, he aloha, ka aina o umi anuoha. He aloha, waipi o Paeaea. Kahe ana, kahele ana, nā wai wai loa. O wai makawai, nui ko I awe me anakahi. E au mai ana I lalakea. Ma e ele, kukino I kamai oru oru. He aloha, he aloha, ka aina o umi aniloha. He aloha, waipi o Paeaea. Kahele ana, nā wai wai loa. O mai makawai, nui ko I awe me alakahi. E au mai ana I lalakea. Ma e ele, kukina I kawai olu olu. He aloha, he aloha, ka aina o umi aniloha. He aloha, waipi o Paeaea. He aloha, he aloha, ka aina o umi. He aloha, waipi o Paeaea.